abantu uNkulunkulu. Yintlobo yabazalwane le. Umoya ngwele usebenza lapho.
Ah yes. Oh yes. Oh yes.
That is why. Ngihlale ngisho ngithi izipho zikamoya ngwele zenzelwe thina ukuthi impandla lihambe kalula.
Yes.
Ngomthetho izipho zikamoya ngwele zima phezu kwama-ede namadiko.
Yebo. Yes.
Yizona ezicontrola ibandla.
Amen.
Izipho.
Amen.
Uma singahamba nazo salalela zona sahlonipha zona.
Amen.
Ngeke kube nenkinga ibandla. Nakancane, nakancane. Wakuzithiba kukhona lapha.
Ya.
Uthando lukhona lapha. Ukuthethelela kukhona.
Jesus.
Ukukhuthazeka.
Kukhona lapha.
Kukhona lapha.
Hallelujah. Hallelujah.
Ukukhuthala.
Yes.
Ukukhuthalela ukhonza. Kukhona lapha.
Amen.
Zonke lezi zinto zikuphi? Lapha. Kuma gift.
My gift. Yeah.
Kuma gift.
Yes.
Yeah.
Eat ten.
Fruits.
I'm a gift to see our boy.
Tell us
about it. Sikuruma me ten.
Tell us about it.
My fruits.
Oh, Jesus.
Jobu chesa shut. I'm a be. The pages. The kipe. The fame. Umuntu. We learn by you.
Yeah.
Ngibona nesiphelo sakhe.
Yebo.
Yeah. Abazona nabageke. Kodwa ethwaqa ngana nabantu.
Yeah.
Ethwaqa. Bathi mzala nageke. Ngana nabo.
Hayi siyabonga.
Ngeva sweet.
Siyabonga le baba.
Hayi bangeke bonus. Hayi bangeke bonus. If you want to see my true colors.
Oh yeah.
Many colors.
Oh yeah.
You know, if you also get a
cigarette.
Hey. Who's Yami? This is our us.
Yeah. Yeah.
That is why mind when all of us hooks over here. Most of the Pentecost. As over, he deposit.
Yes.
Basigcinela yena njobe se wafika kithi. Thina senzenjani? Nathi simgcinile yena umoya ongcwele ukunikeza the new generation.
Sosiyam.
Thabantu. Every year. Ngama conference. Ngama convention. Aka December, Good Friday. Nama conference. Bekubizwa.
Yeah.
Kuthiwa sicela abasindiswe from 5 years ago.
Yeah.
4 years. Babizwa. Kuthiwa abana 5 years besindisiwe.
Yes.
Sicela baphakame.
No.
Baphakame.
Yeah.
Sicela abana 4 years besindisiwe. Abaphakame baphakame. Sicela abana 3 years besindisiwe. Sicela baphakame baphakame. Sicela abana 2. Sicela abana 1.
Yeah.
Baphakame. Sicela abana kaqedwe unyaka. Baphakame.
Oh,
Jesus.
Yeah. Oh, yes.
Kitchima. Bakitchima bese phambi. Bafike
bagcwala. Eh. Nkosi yami.
Thiwa woza msiza. Woza gumbi. Woza manzana.
Yeah.
Woza. Wozani. Msehla wozani.
Yeah.